kuqiniswa ingalo yomthetho. Lo mshayeli wetekisi umisiwe wabe esiyaboshwa emva kokutholakala ukuthi ileli tekisi ahamba ngalo alinawo amaphepha aligunyazwa ukuba semgwaqeni. Bayishiyagalolunye abanye abashayeli ababoshelwe okufanayo. Abagibeli kudingeke ukuba ke batholelwe enye imoto ukuqhubeka nohambo lwabo.
Isiphatheke kabi kakhulu nje impela kuba sesiyahlukumezeka. Ilanga liyashisa sijahile, bethi sijahe ukucoshacosha iy'ntwanyana ey'ncane sigijime siyocasha endlini, kodwa manje sesitholakala sesi-stranded kanjena emgwaqeni.
Siyawubonga kakhulu umsebenzi wamaphoyisa ngoba enza into impilo yethu ube iphephe kakhulu.
Isiphathimandla zithi zikhathazekile ngokushawa indiva kwemthetho.
Kuze kube manje iy'moto ezingaphezulu kwesithupha eseziboshiwe ziphawundiwe ngoba ezinye zazo zinama-number plate okungogandaganda, ezinye zawo zinama-number plate nama-disk ey'moto ey'ncane amakhosa, ezinye zawo ziyarejistwa ngeminye imbala, ziyeminye imbala uma seyishintsha, sebeshintsha imbala abayilandeli yonke leyo nto.
Iziphathimandla zomgwaqo KwaZulu Natal zithi abashayeli abephula imithetho yemgwaqo bazojeziswa impela, futhi uma kunesidingo baboshwe. Lokhu-ke bathi bakwenza ngenhloso yokunciphisa izingozi emgwaqeni ngalesikhathi samaholide. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC, ngikwaDukuza.